Sanibonani babukeli emakhaya. Libito lami ngusanelisiwe wakashongwe, imfombi yemandimanzi. Nginilethele luhlelo bomthululu. Bomthululu luhlelo lwebamfana. Lapho sidlala khona, sifunze, silalele tinsimu siphinde sende konke lokusithokotisako kusakhe njengebamfana bemaswati. Bathi linyawo alinamphumulo, gogo. Linyawo lideleni mphumulo.
Ayigcina aphuma empundweni ke nako asho nendasa aphinde nasajike. Ayafe mazimu. Agenuke mazimu.
Lolo luhlelo lolutawudlala khona amavudane la emsakatweni wakho wetiphombe eSwatini TV.